iyi muvanira ryo ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonje kuwa hikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Impuguke za ONU mu byerekeye uburenganzira bwa kiremwamuntu ziravuga ko zitewe impungenge n'uko ubwo burenganzira butubahirizwa ku mpunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania. Tanzania ikomeje gahunda yo gufunga zimwe mu nkambi itahiwe ni ya Mutendeli.
Ubwo rero nk'impunzi z'abarundi tubona yuko umengo kutwirukana birimwo, kuko banavuze yuko aka kanya dufise ko guhunguka ho gushaka kwacu ko gakoresha neza kuko hazogera igihe kagahera.
Barashishikariza kandi abarundi gusubira mu gihugu cyabo aho ishyirahamwe ryigenga riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu CNDH ryemeza ko uburenganzira bwa muntu bwifashe neza kandi ko nta muntu n'umwe ukizira ibitekerezo bye.
Tubonye ko atamukuru w'igihugu cyangwa umuntu ari mu nzego zitwara igihugu ashyigikiye ati wewe ugenda kubitena aha, ni ukuvuga ko nta virasiyo de patolome ibirimo iba ari virasiyo de twakome.
Sixte Zinyi ni murava umuyobozi wa CNDH. Ayo makuru tumwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyije Bigirimana. Aloyije wiriweho?
Ndagize mwiriwe Veniste. Turayahera muyavugwa ku mugabane wa Afrika. Amakompanyi y'Abashinwa n'Abafaransa ari mu mugambi wo kubaka umuringoti w'ibitoro uva muri Uganda uja muri Tanzania avuga ko abanyagihugu mu mugambi uzokwimura bahawe imizibukiro. Ariko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu aseruka iyo miryango izokurwa mu byabo n'uwo mugambi bavuga ko ibivugwa n'ayo makompanyi binyuranye n'ibyo bazi. Ku munsi w'Imana ba Perezida Yoweri Museveni wa Uganda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania barasinya amasezerano yo kubaka umuringoti w'ibitoro yitezwe ko uzorangira mu 2025. Ariko amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko iyubakwa ryawo rizotuma abantu barenga 10,000 bakurwa mu ngo zabo. Muri Afurika kandi Perezida wa Benin Patrice Talon asanu watsindiye manda ya kabiri bitamugoye nkuko ibiharuro byifata kibanza byabyerekanye cyo ku munsi wa kabiri. Ni nyuma y'amatora yabaye mu mpera z'indwi irangiye aya batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko yabakumiriwe. Perezida Talon w'imyaka 62 yatowe bwa mbere kurongora Benin mu 2016 yahiganywe n'abandi babiri batamenyerewe ku rubuga rwa politike mu gihe abakomeye mu batavuga rumwe nawe bamwe bahunze igihugu abandi ntibemererwa kwitoza. Komisiyo y'amatora yatangaje ko Perezida Talon yatsinze ku majwi 86.3% igihe yatangaza ibiharuro byifata kibanza.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hanze ya Afrika basirikare bose ba Leta Zunze za Amerika bari muri Afghanistan bazokurwayo ku itariki ya 11 y'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka. Ni gihe Amerika izoba yibuka imyaka 20 iheze habaye ibitero by'iterabwoba i New York no ku bushikiranganji bwo kwivuna abansi mu micungararo ya Washington DC. Ibi byatangajwe n'umutegetsi wo muri leta ejo ku munsi wa kabiri. Umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Jen Psaki yavuze ko Biden abona ko atanyishyuye gisirikare ku ntambara muri Afghanistan. Avuga ko kuri wa gatatu Perezida atanga umuco w'ingene abo basirikare bazovanwayo. Iyi ngingo ya Perezida Joe Biden izogumiza abo basirikare 3,000 ba Amerika ku butaka bwa Afghanistan inyuma y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, itariki yari yarumvikanywe ko hagati ya Amerika n'abatalibani mu mwaka uheze ku ntwaro ya Donald Trump. Inkuru isa n'iyi kandi abatalibani na leta ya Afghanistan bazokwifatanya n'abandi mu biganiro byimirije gutangura ku mugambi w'amahoro muri Afghanistan. Umushikiranganji wa Turukiya ajeje imigenderanire n'andi makungu yabashikirije ejo ku munsi wa kabiri. Uwo mushikiranganji yavuze ko izo mpande zishamiranye zizohura n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'igihugu cya Qatar mu nama y'iminsi icumi izotunganywa na Turukiya igamije kurangiza intambara imaze imyaka 20 no guca inzira ya politike irama. Hano muri Amerika, umupolisi wo mu gasagara ka Brooklyn Center kari muri leta ya Minnesota yarashe yongera arica umwirabure w'imyaka 20 ku munsi w'Imana yahisemo gutanga imihoho. Akurikirwa kandi n'umukuru arongoye igipolisi muri icyo gisagara nyene cya Minneapolis, Kim Potter, umupolisi w'imyaka 26 yashikirije igwete ko gutanga imihoho ejo kuwa kabiri. Avuga ko abikoze ku nyungu z'abanyagihugu baba muri ako karere. Umukuru w'igisagara cya Brooklyn Center Mike Elliott mu nyuma ejo kuwa kabiri nyene yaciye atangaza ko umukuru w'igipolisi Tim Gannon nawe atanze imihoho. Uwo mukuru w'igipolisi Gannon ku munsi wa mbere yari yashikirije ko yemeza ko umupolisi Potter yishe umwirabure Dante Wright atari yabiteguye. Iraswa ry'uwo mwirabure ryatumye icyo gisagara kimara amajoro abiri mu ruhagarara n'imyiyerekano kandi harabaye no gutana mu mitwe hagati y'abiyerekana n'abapolisi. Abantu 40 barahagaritswe n'igipolisi.
Urakoze halo yije ni Girimana namukomeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 108 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose mu Rwanda, mu Burundi ni ku minogo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com naho ku mbuga za Instagram, Facebook, Facebook na YouTube adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongeye kubaha ikaze ku ijwi rya Amerika. Impuguke za ONU mu byerekeye uburenganzira bwa kiremwamuntu ziravuga ko zitewe impungenge n'uko ubwo burenganzira butubahirizwa ku mpunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania. Diane ndini nahazwe
itangazo abo bahinga basohoye kuri uno wa kabiri basabye abategetsi ba Tanzania n'Uburundi kubahiriza amategeko akingira impunzi n'abagisaba ubuhungiro. Abahinga basigura ko bafise amakuru yemeza yuko hari abarundi bahungiye muri Tanzania bicwa, bahohotegwa, baburirwa irengero, baterwa ubwoba, abandi nabo bagatahukanwa mu gihugu cyabo ku nguvu. Muri iryo tangazo abahinga ba ONU bemeza ko inzego zijejwe iperereza mu Burundi zifatikanije n'izo muri Tanzania akatari gake zihagarika mu buryo buteye kubiri n'amategeko bamwe mu Barundi bahungiye muri ico gihugu. Mu bahagarikwa bamwe baricwa, abandi bakaburirwa irengero, abandi nabo bagahohoterwa canke bagasubizwa iwabo ku nguvu. Hambavu ya politike abahinga bavuga ko yashizweho na Tanzania mu ntumbero yo kugumiza makambi impunzi kugira ngo ntizishobore gusohoka. Abahinga ba ONU bavuga ko Tanzania yaburabuje impunzi ku buryo zibayeho mu bwoba bwinshi bwo kunyuruzwa n'abajejwe inzego z'umutekano babatwara hataramenyekana canke bakabatahukana ku nguvu mu Burundi. Abahinga ba ONU muri iryo tangazo bashimangira ko amakuru bafise yerekana ko bamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi bahungiye muri Tanzania bagenderezwa n'abiyoberanya bakigira impunzi. Abo bahinga babandanya basigura ko umutekano makambi utacizewe bivuye ku bakorera iperereza ry'u Burundi bija makambi atandukanye biyita impunzi hanyuma bakarobanura ari inzego z'umutekano za Tanzania zita muri yombi. bamwe mu barundi bahungiye muri Tanzania bibwiriye ubwabo ONU ko bamwe muri bo hariho abahagaritswe na polisi ya Tanzania bakaburirwa irengero abagize imana nabo ntibaruburirwe irengero bagahohoterwa hanyuma bakaja gusinyishwa ku nguvu urupapuro ruvuga ko bipfuza gutahuka mu gihugu cabo hari n'abasabwa amafaranga imbere yo kurekurwa nk'uko abahinga ba ONU babandanya babisigura abenshi mu bahagarikwa babazwa ibibazo birimo ibibagiriza kuba mu mirwi irwanya ubutegetsi bwo mu Burundi abandi nabo bakagirizwa gutunga ibirwanisho batabifitiye uburenganzira ivyo byose vyatumye hari abarundi batari bake bahisemo gusubira mu gihugu cabo bivuye ku bwoba bw'umutekano nk'uko abahinga ba ONU babisigura mu itangazo ryabo abahinga bibutsa ko iki kibazo leta y'u Burundi yemeye kugikora kwa matohoza mu kwezi kwa munani ko mu 2020 naho kugera ino saha atacu Iraki ivuga ko ku mugaragaro muri iryo tangazo babwira leta y'u Burundi ko yari yibwije kureka gutoteza abanyagihugu bayo barimo n'abahunze ku rundi ruhande abahinga ba ONU mu vyerekeye agateka kazi na muntu bemeza ko leta ya Tanzania itayobewe amabi ariko akoregwa abarundi bahungiye ku butaka bwayo bagasanga nayo nyene yari kuye gufata ingingo ikavavanura n'ingendo yo gutoteza impunzi z'abarundi
urakoze Diane ni nahazwe leta ya Tanzania ikomeje umugambi wo gufunga Burundi inkambi ya Mutendeli irimo impunzi z'abarundi abarenga 20 basige muri iyo nkambi bagiye kwimurirwa mu nkambi ya Nduta inkuru irambuye James Jovin
Iyo ngingo yashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, Sudi Makibasi, mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Mutendeli. Iyo nama ahanini yari yo guhimiriza impunzi gukomeza umugambi wo kwiyandikisha gusubira mu gihugu cy'amavuko. Sudi Makibasi, mu nama yakoze mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, yari yavuze yuko iyo nkambi izofungwa hatarenze mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo, ariko iyo ngingo yashizwe mu ngiro. Nawa biruko mu nama yabaye kuri uyu wa kabiri yavuze yuko leta irimo irabandanya gutunganya uwo mugambi kandi uzoshigwa mu ngiro hatarenze umwaka turimwo
wakimbizi waliopo Mutendeli nilishawaambia kwamba mtahama
impunzi zingaha i Mutendeli narazibwiye ko zizokwimuka kubimurira mu ikambi y'Induta nari niteguriye ko mu kwezi kwa gatatu ico gikorwa cuba cashijwe mu ngiro ariko n'ubu ico gikorwa ntikirashigwa mu ngiro kubera yuko isezerano umwenda ndabasabye imbabazi kuba ntashiki gico twumvikanye ko mu kwa gatatu muzoba mwahavuye kukaba mutarahabwa cyangwa hasabye nyakuba wabura matari igikorwa cyo kubimurira muja Induta kishigwe mu ngiro kandi gishigwe mu nguvu kuri bajya nabo bataza kwifuza kujya Induta bafashe gusubira muhira iwabo kugira ngo muzohore n'ijya ngorane yo kuguma muzembagirika ni byiza ko mukwiyandikisha ubunyene kugira ngo hazoho bijya byo kuvuga ngo reka ngo jinduta ugize Induta naho ngo reka nje mu Burundi
Leta y'igihugu cya Tanzania nao itazi neza impamvu y'umuntu umwe umwe yatumye ahunga ariko minsi yose ihimiriza impunzi gutahuka hari n'abatahukanye ku nguvu barenga 1000 mu mpera z'umwaka w'2020 ku mpamvu yuko atabyangombwa bari bafise bibaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi mu kwezi kwa 10 uwo mwaka nyene leta ya Tanzania yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu naho itabishize mu ngiro waserukiye Hasel muri iyo nama Bwana Degras Bushiri we yavuze yuko Hasel ifatanije n'ayandi mashirahamwe hamwe na leta ya Tanzania irimo kubandanya mugambi yo gutahukana biyandikije ku bushake bwabo kandi izo bandanya gukurikiza amategeko agenga impunzi nk'uko bisabwa
as far you know UNHCR and the partner will continue working
Hasel ifatanije n'andi mashirahamwe irabandanya gukorana na leta ya Tanzania mu gutahukana impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo kandi ikindi dukora ni ukubaha inkuru zikwiye ku bijyanye n'imfashanyo baronswa iyo bashyitse mu Burundi Hasel isaba leta n'andi mashirahamwe gukurikiza neza amategeko agenga impunzi kubera atababyishakiye kwitwa impunzi zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi kambi ya mitenderi kubgazo mwidogo ni mwinshi kubera ta muntu ashobora kumenya neza mahoro yundi muntu kandi atazi icyatumye ahunga kubwiyo mpamvu basaba leta kubihanganira no gukomeza gutahukana abaviyumvamwo gusa
kwebwe ku ruhande rw'impunzi z'abarundi bisa n'ibyaduteye ubwoba bati byaduteye ubwoba gute bamaze kukivuga ko icyo bakivuze ati mbore wewe nta mpamvu yo kuguma twitwa impunzi zo ngaha muri Tanzania kandi mu gihugu cyacu hariho amahoro kandi tukaba tuzi neza ta akata muntu ashobora kumenyera amahoro wundi muntu ari wategereza kuyimenyera ko ahagenze neza uko twahunze yuko kira muntu ashobora kuba yagiye kumva siwe zitandukanye hariho nk'imiryango usanga bafite amatati y'amatongo usanga hari uranda gacane adahera kandi ugasanga bahunze umutekano wabo muke bivanye n'ukuntu abandi ugasanga baragereje bya politiki nk'uko umuntu agaca agomba kukwemeza yuko iyo waje uva hari amahoro icyo nabyo n'ibintu umengo biteye amakenga twebwe rero nk'impunzi z'abarundi tubona yuko umengo kutwirukana birimwo kuko banavuze yuko aka kanya dufise ko guhunguka ho gushaka kwacu ko gakoresha neza huko hazogera igihe kagahera bibonekana ko guhunguka ko gushaka ni kwahera kumure ko no ku nguvu kuzobaho
rwasaba yuko bufata umwanzuro wo kutwumviriza kuko twege turi abantu bakuze iyo umuntu yukuze nta wirirwa arakubwira ngo utaha mu gihugu cyawe cy'amavukiro mu gihe nawe ubona yuko kandi ari igihugu cyakwibarutse ntituri abana bafashe umwanya wo kutwumviriza icyo gihe bazovuga bati harimwo abo abakeneye guhunguka kweri koko n'abandi nkumbure bafise izindi mfashanyo bofashwa
mu bitigiri bitangwa na SR impunzi abarundi zisigaye mu nkambi ya Mutenderi zirenga gato ibihumbi 20 gusa burindwi haratahuka abarenga amajana 4 abiyandikishije ku bushake bwabo kuba mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tukiri ku Burundi kandi tubabwire ko ishyirahamwe ryigenga riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu CNDH ryemeza ko mu Burundi uburenganzira bwa kiremwamuntu bwifashe neza kandi ko nta muntu n'umwe ukizira ibitekerezo bye. CNDH yabitangaje kuri uyu wa kabiri mu nteko nshinga amategeko aho yatanze raporo ku byakozwe umwaka ushize wiyoboye iryo shyirahamwe Sixte Vinyini Muraba ramagana kandi raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko abantu barenga 200 bishwe umwaka ushize. Inkuru ya Pierre Claverin iyo nkuru.
Inama nshingamateka y'u Burundi ntijya umunwa mu kwagiriza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko casohoye raporo y'ibinyoma ihengamye kandi igamije gutuma amakungu adasubira kwizera ico gihugu. Iyo raporo Uburundi butera ivyatsi niheruka gusohogwa n'ibiro bishinzwe demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'akazi mu bushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Ivuga ko abantu barenga 200 bishwe, abarenga 30 baranyuruzwa, abarenga 100 baraborezwa igufa, barahohoterwa mu Burundi mu mwaka uheze w'2020 bazize ivyumviro vyabo cane cane ko batavuga rumwe na leta. Kuri uyu wa kabiri Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi yamiriye kure ibiri muri iyo raporo.
Dokumentirya ipaje 43 y'igihugu ca Amerika kishobora kuba cyarakoze iyo raporo kuko jewe ntababesha nitwa ko ndongoye inama nshinga mateka nkaba ntigezwe byibure ngo mbazwe kubintu nkabiri ya raporo bavuga ngo hari 200 yapfuye. Umuntu agaca yibaza ati noneho abantu babibonye bagiye kubiraba bari bahagaze hehe, baba bafise ibyiyumviro byinshi cyane ariko ukiri nyamukuru zibari kugira ngo babasige ivyondo babereke ko atacyo muriko murakora cyanke bababuze gutera intambwe. Noneho batanga amaraporo mari y'ugushaka guharabika canke babaremenhaniriza. Ereka hariho n'abadashaka yuko Burundi bugira ibiganiro na Union Europeenne n'ukuntu abo bantu bariko barandika amaraporo abandi bandikira za ONU. Umuntu arumva yuko ari ikintu koko bashaka gushikako bati hariya abanyoro canke abacirwa imanza ntibazishigwa bacigwa imanza bisunza amategeko ibintu nkabe nivyo nibindi nibindi
iyo raporo itungurutoke kunze guza umutekano no rwaruka gwimbonara kure gwegamye umugambwe uri ku butegetsi ko zahunyanza uburenganzira bwa muntu ababangamiwe cyane bakaba arabatavuga rumwe na leta n'abaharani agateka kazi na muntu naho biruko umugwi w'igihugu wigenguje rwo gateka kazi na muntu CNIDH Commission Nationale Indépendante de Droit de l'Homme wemeza ko atamuntu numwe mu gihugu akizira ivyumviro vyiwe Sixte Vinyini Muraba yabitangarije imbere y'inama nshingamateka umugwi arongoye wari kushikiriza ivyo waranguye mu mwaka uheze
tukavuga ukuri uko biri iyo umuntu akoze icaha tukamuvuga tukanamushengeza twe tubonye ko atamukuru w'igihugu canke umuntu ari mu nzego zitwara igihugu ashigikiye ati wewe ugenda kubitena aka ni kuvuga ko nta birashobe kwa dolome ibirimo iba ari birashobe kwa kome nikirikora nuko mu bushobo umwe bwo gutandukanye twaranze twasanze iyo bamwe mu bantu bakoze ibyo byaha twe rifite dushyira imbere ni uko umuntu akoze icyaha ahantu
yamara amashirama dahana ni vyicaro vya politike yo yabonako ivyinama nshingamateka n'umugwi w'igihugu ujirwa gateka kazi na muntu biyamiriza arukuri ku rubuga anshere niko yagize atwara rigiteka yanavuzwe na Amerika kuri ri ku rubuga atanga akarorero ko no muri amezi atatu ya mbere y'umwaka w'2021 abantu barenga 80 bamenyekanye ko bishwe bazira ivyimviro vyabo
muri amezi atatu yo nyene abantu 82 bishwe aho 37 bagiye batorwa ari biziga hirya no hino abantu batanu baranyuruzwa 15 barahohoterwa ibyo twita torture n'abandi amajana 200 bahagaritswe udaciye mu mategeko muri uwo mwaka w'ibihumbi 2020 ishyirahamwe riteka ryashoboye gutohoza ku bantu 154 n'abandi bishwe aho ndetse mbere 222 bagiye batorwa hirya no hino ari biziga haba abantu 52 banyurujwe amazima yongo 124 barahohoterwa umwe twita torture n'abantu 181 bahagaritswe udaciye mu mategeko
umugwi w'igihugu CNIDH wagiriza aya mashirahamwe ko ari amacandya gusa
ntitwibagire ko abandika bamwe duhurira kubadufasha abo bita repartenaire ayo mafinansima baduha niyo duhuriye nabo nyene boyasaba ni kuvuga ko bayaduhaye bo bariko barahomba
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 umugwi w'igihugu CNIDH waratswe amanota uva mu rwego rwa mbere a w'imigwi ifatwa na ONU ko yigenga igakora idatamitswe ijambo uja mu rwego rwa kabiri B w'imigwi irimo kwaha kwa mareta ubu uwo mugwi wanandikiye gisata ca ONU kirabagateka kazi na muntu kugira ngo urabe ko usubirana icicaro cawo ca mbere a ya marihorero ry'amashami mpuza makungu rikingira gateka kazi na muntu FIDH Federation Internationale pour les droits de l'homme ribona ko hataragira ko CNIDH usubira guhabwa ikibanza n'amanota meza kuko kubwa FIDH numba gateka kazi na muntu karacahungabana uwo mugwi ukaguma winumiye Pierre Clavier Nyunkuru Kigali kubyijwe rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda hagaragara inzu imwe rukumbi yiswe inzu y'ubumwe n'ubwiyunge n'inzu yubatswe n'ubutegetsi ituzwamo imiryango ibiri umwe warokotse genocide n'undi muryango wakoze genocide muri ibi bihe u Rwanda n'isi bibuka ku nshuro ya 27 genocide yakorewe abatutsi ijwi rya Amerika yasuye iyo miryango umunyamakuru Eric Bagira ubusa yagiyeyo aratangira mbwira uko yahabonye
ni inzu yubatswe y'amatafari ahiye n'amabati ni inzu ubona ko yayindi mu Rwanda bavuga ngo ni 2 in 1 ni nzimwe ariko bagabanyijemo ibice bibiri igice kimwe kirimo umututsi kazi wakorewe genocide warokotse genocide yakorewe abatutsi ikindi kirimo umuhutu wakoze genocide wemera ko yanahanwe imyaka 9
wabashije kuganira n'imiryango yatujwe muri yunzu niba byabaye baravuga iki ku mibanire hagati warokotse genocide n'uwayikoze
Venus nabashije kuganira n'umudamu Claudine Mukagahima ambwira ko muri rusange abanye neza na Bwana Faustin Munyaneza wakoze genocide reka mbanze nkumvisha uburyo abanye haba mu gusabana mu gufashanya umwe adagize icyo ashoboye no reka mbere kuri madame Claudine Mukagahima
n'ubu uwo mugabo aranaburara nabangize icyo murusha nkamuha nawe yatashye udukwi wenda abana bagiye kwiga kaza kagabanyamo kabira kamo nkuko tubanye neza nta kibazo n'umukene ntacyo dupfa nange ndu mukene ubwo ngubwo imbangize aburaye yabuze wenda abakora tafata nk'iyo mironko y'ibishimbo ntigenda uteke nawe yo kuburara ntabwo bamba mfite gewe kuko iyo nza kugira ubwoba ntabwo inzu mba naremeye kuyitora ariko ntari bi ntabwo turatongana naki umuntu nyina aba ibere mu bye nagira akazi nkuko nabonye agafaranga nkamugana igenda umpingiraho nakahaye abandi arashaka injekani yo kujya kuvoma kuko nkamutiza
nyuma rero ya madame Claudine Mukagahima na Faustin Munyaneza nawe naramwegereye ambwira ko gusa ngo abakimubwira iyo nzu umwe n'ubwiyunge yumvaga afite icyo bari ku bungubu ngo byarashize nawe reka tumwumve
ugwa kwarashize ntabwo bankigira ariko nkigira hano nigeze kubanza kugira ubwoba uri ya mukecuru rwose tubanye bisanzwe huko mwamumanye mbane nawe nge nari mbwaga tu umuntu nge nzabana nawe nzashobokana nawe ariko nabonye tubanye amahoro ntabwo aranuka nanye ngo mutuke kugira ubwoba rero cyaje nta ngera hano iwo bwari bwa mbere ngiye kubana n'umuntu wacitse ku icumi niyo mpamvu nanye nagize ubwoba nabati gishyikanye nanye gishyikanye cyane mutuma ati bara abantu yenda hari igihe bazampe mu kirende bakanshimuta ariko ntabwo byabayeho kubera leta nziza y'ubumwe n'ubumwe n'amahoro none yo kuzisaye uriya mukecuru turi kumwe aha ngaha nta kibazo arangiraho nanjye ntacyo ndamugiraho nta rwikekwa mufite nanjye nta rwikekwa amfite
Eric Bagira ubusa iyo miryango ibana mu nzu imwe yiswe y'ubumwe n'ubwiyunge hari icyo baba bagutangarije ku ngingo yo gusaba imbabazi no kuzitanga
buri ruhande nagiye ndubaza kugusaba imbabazi no kuzitanga mbere ku wakoze genocide ambwira ko byamuturutseho asaba imbabazi ndetse n'uwayirokotse ambwira ko umunsi yumvise atanze imbabazi yiruhukije kuko ngo yumvaga ari umutwaro mu magambo ye nk'uko yabimbwiye
none ko bizwi ko iyo ngingo ari ingingo yakunze kugorana abo baba bakuvunguriye ku cyafatwa nk'ibanga ryakoreshejwe
nk'ibanga ryakoreshejwe hari gahunda y'isanamitima muri Kiliziya Gatolika rero naho hari paruwasi ya Mugira mu karere ka Nyanza yabafashije bagenda babigisha uko bagomba gusaba imbabazi no kuzitanga kugeza nubwo byabaye ngo urugendo rero ariko bageze aho babyiyumvamo bumva ko bagomba gusabana imbabazi no kuzihana
none se bumva bate ingingo y'ubumwe n'ubwiyunge muri rusange hagati y'abahutu n'abatutsi nyuma y'igihe gishize amahano ya genocide abaye mu Rwanda
muri rusange uhereye kuri uyu muryango bashyize mu nzu yiswe ubumwe n'ubwiyunge mu rwego rwo gutsimbataza iyo ngingo y'ubumwe n'ubwiyunge bo ubwabo baravuga ko babona ubumwe n'ubwiyunge bushoboka ariko ku ruhande rw'umugabo avuga ko hari bagenzi be nabo bakoze genocide n'ubu ngubu iyo bamubonye bamucyurira ko yahawe inzu ngo abane n'umututsikazi ariko we ku mutima wakavuga ngo ntacyo yishinja kuba yarahawe imbabazi anazisabye akaruhuka kan akubwira ko wenda mu rwego rw'imibare imibare iheruka ubutegetsi bugaragaza ko 92% bari banye neza mu bumwe n'ubwiyunge.
Urakoze Eric ba gira ubusa munyamakuru w'ijwi ry'America i Kigali mu Rwanda. Radio ijwi ry'America ni yanyu. Hani hudu soreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro umfasha buri munsi kuyabageza aho mbashimire cyane kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abumva ijwi rya Amerika bari ku muhima wa Kigali na munyiginya ya Rwamagana abari ikinyinya ya Kigali na ngoma ya Nyamasheke abari mu birambo ikarongi n'ikibeho muri Nyaruguru mukomere mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.